Bamwe mu bari bumvise inkuru ivuga yuko wahoze ari ku isonga ry'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD umushinga mateka Usenira Jabu aza gutezurirwa umunyororo yaciriwe n'ubutungane ubu unya akaba yaramaze kurangiza imyaka indwi yose baciye baja ahasanzwe ari cicaro ca parke nkuru ya Bujumbura kurindiriraho abandi wabasanga mu mabarabara atandukanye yo muri komine ya Musaga ni hano mu gisagara ca Bujumbura ahegereye ibohero rikuru rya Mpimba asanzwe mbere hafungiye umushinga mateka Usenira Jabu no mu bindi bibanza aho hose ibyizigiro byari byose ko Usenira Jabu aza kurekugwa mbere bakagira bati twaje kumusanganira tunamwerekeye ko tumushigikiye kandi afise incuti n'abagenzi
twashidukanye niyo nka kuza kumutegera mutamwacu Usenira Jabu nta kindi dushaka kwa sohoka kubera imisiri myinshi tumaze kumva kwa sohoka turi ndakuza kumutegera kubera afise umujyanga arafise incuti arafise abagenzi
bwana honorable Usenira Jabu ashobora kuba ejo yararose rupaporo rumuburenganzira bwo kwidegemfye hama tukaba turindiye ko irekwa gyo riza guca ngaha muri kuri parke niwe turindiye mu isanzu niwe twiteze kugira tumushigikire biboneke ko turi kume tumushigikiye kandi tuteza kumushikira mu byarimo ntaboneka ari wenyene ko haja ubuntu burihaba
kukibazo cuko mu gihe iyo nkuru bo bari bafise ishobora gucika igihuha bagize bati mu gihe atorekugwa dufise ibyizigiro yuko azoteba akazorekugwa naho rera torekugwa no munsi ngo kuko nta mvura idahita
bisanzwe igihuha ngira turi ngaha imbere y'ubutungane ubutungane nibwo aza kubona ko abanyagihugu turi benshi twaje kugihuha baraza guhumuriza abanyagihugu bari ngaha kugira babwire batahe nimba atari vyo mugabo twe turaguma ngaha gushika igihe baza kubona ko babaye benshi mu gihe batazoba baraza guhumuriza twaza guma ngaha gushikaho tuza kuronka inkuru ya nyonyo yuko atari vyo canka atari ukuri
nana kimwe twosaba kubera bishitse biba bishitse nta mvura idahita mugo munsi n'umunsi azosohoka
nko mu gihe cy'isaha zitandatu zirenga abambanze kwihebura abasa n'abatashe hariho bamwe bajejwe umutekano gusa hafi y'ihoro rikuru rya Mpimba twavuye turonka inkuru zivuga yuko Usenira Jabu atagitezuriwe ngo arekugwe mu bandi banyororo babitekanije ko bazorekugwa bakwije icya kane cy'umunyororo bakatiwe hafi y'ihoro rikuru rya Mpimba abantu bari bake bikaba byibonekeza ko hariho igipolisi cyari kanuye kugira ngo gishobore gufata no gushwiragiza abo bose bashaka kuza gutegerera Usenira Jabu hafi y'ibohero rikuru rya Mpimba muri ico gihe nyene hariho nandi makuru twaronse avuga ko mu gihe byari bitekanijwe ko Usenira Jabu arekugwa hariho bamwe mu nzego nkuru z'igihugu baciye bisubira ko baranka ko ava ngaho mu ibohero rikuru rya Mpimba
Abo ni bamwe mu bakunzi ba Usenira Jabu bari bashoboye gushika hariya ku ibohero rikuru rya Mpimba abandi bakaba basigaye hariya ku ngoro y'ubutungane aho benshi bita kuri parke abandi nabo bakaba bazindutse bafatwa n'igipolisi bahogwa ko bari bambaye impuzu zera canke udupira turi ku ifoto yiwe bagiye kumwakirana umunezero aho bakaba atamyerekano bari barimwe canke ngo badurumbanye umuntu numwe
ariko ntakiri mu mapitaliza baragenda bwe
bataka naho bari bemeye gutaha mu mahoro batabanje kugirwa nabi igipolisi cyo suko cabigenjeje Abapolisi bagumyeho biruka ko gushika ku ibarabara rikuru rya Bujumbura agenda aho babasanga no mu mazu bahungiramwo abakenyezi abakiri bato n'abatama bose bagirirwa kumwe umuntu yapfa kuba yambaye umwambaro wa Islam canke ikekwe ko aba mu buyenzi naho vyari bimeze uko barahiye bararengwa ko batazigira bava inyuma ya Usenira Jabu
aho badukubise baradukubise kuva kuri parake twararushe nibaguma badukubite ari tuzomuva inyuma baribesha turi inyuma y'ujana kwijana ntacho naho bazodushira
bakaza gashwira giza abantu ibiti ngo be ngo kubera usenira jabo none uyo usenira jabo nituzi gituma nyene acukumitsa igihugu igihugu kitakumitsa
uyo musore we yahavuye abizira aho yaciye atabwa muri yombi cyo kimwe nabandi bagabo babiri bo bafatiwe hari ya kongoro y'ubutungane bariko barasubira imuhiri wabo bakavuga ko batazi ico bazira ku biro vya komine Musaga naho hari abakenyezi barenga 10 bafatiwe mu modoka yunguruza abantu bakaba bahafungiwe bona umushoferi hamwe n'imodoka yiwe yo mu bwoko bwa Yas nabo nyene bakaba bazize ko bari bambaye impuzu zera nkuko uyu musore afashe umushoferi yabivuze. Igiti gica bamaze kumenyekana ko bahagaritswe n'abagabo 11 hamwe n'abakenyezi 9 bafungiwe mu gasho cahoze hitwa Besser n'abandi tutamenye bafungiwe mu busho butandukanye muri quartier asiatique no mu makomine ya Bwiza Kanyosha no mu Kinindo
hamabonye igipolisi kije baca barafata kayira baragenda bamwe bafata kuri Saint Michel abandi bafata inzira mu Buyenzi abapolisi nabo niho bari bagishika bamaze kuyipanga ari benshi barongowe n'umukomiseri yitwa Bertengo atwara ngo region hanyuma tuzatubona abantu bariko baragenda bisanzwe n'ukuri tuzatubona cya gipolisi kirirutse hamwe n'indembo bamwe tubona bakura imisipi ereka n'ibyatebye twaceye tubona batanguye kuzabara bakubita babatera imigere babatera ibirato hanyuma twebwe turabira hasi hejuru kuko nyaciye mpagarika umuduga ndahagarika ku nkombe hanyuma ndavayo ndaje kuraya ibyo ari byo mbere gushika hamwe uwo mukomiseri yitwa Berthe aza kamfata mu izosi abantu baratangara je ndamubwira nti sinshobora kugenda ibintu biriko biragucya muri ko murica abantu dushobora kuvyemera gushika hamwe nibere n'umugore umwe w'umuvuga akuze gose munini yatashwa no kwiruka ahunga kampungira ko hamwe Berthe yagacaza kumfata mu mashati arambwira ngo igihe cyanyu kiragira je ndamubwira nti nukuri je sinshobora kugenda mbona abantu bari ko baramirwa gucya muri ko murabatoteza nti umuntu yampungiye ko nti ndamufata hanyuma rero acara mukwega amaboko nanka kugwana n'icyo gipolisi data wanje acara mukwega aramutwara ivyo nabonye rero no kuri nabonye yuko wararongwe icyo gipolisi awo byitwa Bertengo ni commissaire regional no kuri yavyifashemwo nabi nabi cyane ntiyifashemwe huko mengo n'umuntu arongo yabandi ahubwo niwe rero yabahaye akarero kabi no vuga yuko abo bari barongowe na Berthe bavyifashemwo bunyamaswa n'ukuri twagira tuti ntibariko barafata abantu basanzwe umengo warabanse b'igihugu bateye igihugu bavuye hanze twe twagira tuti iyo myifato n'ukuri ntibereye abantu baje kwiyerekana bakagira imyerekano canke bakaza gushyigikira umuntu bakabonuka ubabwiye neza ati nimuve ngaha mutaye ukabona baratashe ni kuki boca bakurikira ukaza kwiramwe n'imisipi imisipi twatuze kwa yugukenyera amapantaro ntitwaye tuzi yuko ayukuza kumomoza abantu inkoho nazo bari badifise bakazi bakubita bakagira gute n'ukuri twe byo twabonye nakamaramaza umuntu yiswe n'umukomiseri Berthe si umuntu ukurongora abandi eka n'ukuri yabahaye akaroro kabi.